Sanibonani guys, igama nginqabile nginiphathela amasivela asibongile ndadlamini ngomhlaka 10 July. Hayibo guys, usibongile. Hey, semane wenze imanga. Unyamalalile emzini wakhe kube kuseni ngovivi. Abazali bakhe bambuza ukuthi ngabulaphi, wathi uvelephi, hayi usahambisa i-order lamakhekhe, kanti lutho. Usemane nje wangena etekisini wakhomba itheku, wehle esitobhini esiduze nomuzi wakadlamini. Ngapho uVusi ubhizi uyalungisa laphaya esibalukhulu office ngoba phela kuzoba ne-conference enkulu la ezobe ikhangisa khona usofa bakhiphela abashasha. Uma wakhe ubekade eshaya isifuba ngaye waze washo uVusi ukuthi namhlanje wonke umuntu kade engakholelwa kuyena ngesikhathi ekhethwa njengo-CEO uzophoxeka, uzobakhombisa ukuthi yena ubani kahlehle. Uphetheni uzomupha isipho sepeni azosisebenzisa phela ukusayina bonke abantu laba abazobe bezothenga beba ama-customer akhe osofa. Sibongile uthe nje ngena emzini wakoDlamini uNomfundo wamaneji wabamba ongenzansi. Wathi Sibongile ufunani la? Wathi ngizobona umamphetheni. Wathi akekho, banomhlangano omkhulu namhlanje sibalikhulu. Indaba lento ngabe imayelana nokukhulela kukaNomalanga yini? Wathi lento inkulu kabi kunokukhulela kukaNomalanga. Lento le ingekusasa lami. Wathi ukhuluma ngani? Vele uzofunani la? Kusho uNomfundo. Wathi uSibongile ngizolanda ongokwami. Wathi ngiyathemba ukuthi awuzili ukuzomosha izinto la. Wathi uNomfundo, ngiyabuya manje ngisakulungisa ikusasa lami. Wabephuma uSibongile eyangqo ema-ofisini akoSibalukhulu. Hey guys, uVusi ubese sewubambile kumhlangano guys. Kugcwele ama-journalist, wonke umndeni wakho uphelele ukwenze khona uNomalanga ekhona. Ngisho uyise imbala unjengaye ubekade ephelela leli ndodana ipenza i-presentation. Hayibo guys, uthe nje sancoma ngosofa esasho ukuthi leli bhizinisi uzolithatha libeke kuliphi izinga. Wabengena neyicabha uSibongile engavazi ebingelele ngisho ukubingelela. Wathi ntshontsha ama-designs ami. Ayi, uyawazi-ke guys ama-journalist, mekukhona nje ichashaza elimnyama entweni emhlophe qwa enza show ukuthi lelo chashaza liyagqama. Amaninja ayisusa yonke ifocus kuVusi aya kuSibongile athi kwenzenjani mama, khuluma. Wathi ngithi lekhaya bantshontshe ama-designs am and umamphetheni uyalazi lonke iqiniso. Athi ama-journalist ngabe kuyiqiniso lokho mama. Wathi uphetheni Sibongile ngisacela sihambe sokhuluma ngasese. Wathi ayi, yikho into engizoyikhuluma ngasese. Nala bantu bakaDlamini nilithatha i-advantage abantu abaphuwa ngoba nakho ni-richi. Eyi, iganono wabi intombazane guys, elwa untombo. Wathi umamphetheni ayi, yikho into engizoyikhuluma nawe. Wadluthazela waphuma wabuya nama-security. Wathi ma-security mthatheni. Wathi angiye ndawo, kusho uSibongile. Wathi ningawantshontsha ama-designs ami, kodwa ngeke nilintshontshe izwi lami ukuthi ngizimele. Nintshontshe ama-designs ami lekhaya. Wamane wajabula njengaye, wathi dedelani intombazane ikhulume. Hey guys, ngoba phela ebona ukuthi uVusi uyahlambalazeka, kanti vele ubengafuni njengoba amtshontshela isikhundla sakhe sokuthi abe i-CEO. Wajabula wafa ukuthi uSibongile kanti lama designs all along bekwawakhe. Wangenelela uKwenzo ecasukile naye ebona ukuthi hawu, kanti sonke lesi sikhathi uVusi umfowabo uyayiqhayisa ukuthi nje kukhona nje umuntu obeyi-freelance odebele ama design kanti akaSibongile. Wathi ehlisa umoya, Sibongile ngicela sikhulume. Wathi Kwenzo, ayikho into engizoyehlisa umoya, labantu bantshontshe ama designs am. Lapho usesho uyahlingezela ne-voice yakhe seyakukhombisa manje ukuthi sifuna ukukhala. Wathi Kwenzo, sizoyilungisa yonke lento. Wathi kanjani Kwenzo, bantshontshe ama designs am? Wathokoza Sibongile, asambe asambe. Wamthatha uKwenzo-ke waphuma naye uSibongile, kodwa kushunqe ofisini guys ngokuthi umlilo. Yalo ingane yabantu, yabo abantu bakaDlamini abakazi bahlambalazeke kangaka before. Asazi-ke kuVusi ukuthi uzoyiphendelela thini, ngoba ngampela ngampela phela lawa ama-designs mesikhuluma amaqiniso athi Sibongile kwakungekho freelancer la, futhi noVusi uyakwazi lokho. Kodwa-ke kuye kusho kuthiwa yikho into eyenzeka ebumnyameni engavele ekukhanyeni. Iphele lapho-ke guys, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqabile nginiphathela amasivela asibongile ndadlamini ngomhlaka 10 July. Hayibo guys, uSibongile. Hey, semane wenze imanga. Unyamalalile emzini wakhe kube kuseni ngovivi. Abazali bakhe bambuza ukuthi ngabulaphi, wathi uvele.